Mbukeli siyaqhubeka nezindaba zethu ku DTT ngoWT. Iqembu lezombusazwe kwaZulu-Natal iAction SA lingenele umkhankaso wokuba isishayamthetho sesifundazwe sibuyiselwe oLundi kunokuba kwakhiwe izindlu ezintsha zePhalamende nokuzodla isamba esingamabhiliyoni amarandi. Ukuqonda kabanzi lolu daba sixhumana nomholi weAction SA esifundazweni uzwakele Mncwango. Dubeni sikubingelele sikwamukele indabeni zasemini nje sicela usichazele kafushane ukuthi kungani ninxenxa umphakathi ukuba uphoqa uhulumeni esifundazweni ukuthi ubuyisele isishayamthetho oLundi.
Asibonge ithuba angisho nje ukuthi oqala kubalekile ukuthi sibuyele emuva ngo-1994 kwaba khona isivumelwano sokuthi ngoba khona isishayamthetho seMaritzburg nesoLundi zombili izosebenza ngamanye amazwi kuzosebenziswa zombili ngenye isikhalo hlalohlala eMaritzburg kubuye kuhlale oLundi kuthe mase kungena iqembu elibusayo ukhongolose uthatha amandla kwawona oshintsha manje isinqumo sokuthi akusebenzise iMaritzburg kuphela. Esikhala ngakho-ke la si-Action SA ukuthi sithe masibuka kufika i-proposal yokuthi akwakhiwe indawo entsha yesishayamthetho ezohlanganisa wonke amahhovisi yize-ke siyisaphothe i-idea yokuthi kuyakwenza umqondo ukuthi sihlanganise isishayamthetho kanye namahhovisi kodwa esikhala ngakho njengamanje imali asinayo siwuhulumeni uhulumeni waZulu-Natal unayo imali eyo-R6.8 billion yokukhanda indawo entsha kanti futhi masibheka laphayana masirenta esishayamthetho seMaritzburg sikhokha imali engaphezu kwa-R11 million yesishayamthetho sisodwa uma uhlanganisa amahhovisi esewonke neminyango isiyonke uhulumeni waZulu-Natal ukhipha imali engaphezulu ka-R150 million ngonyaka kanti oLundi inesishayamthetho esisesimeni esi-right esikwaziyo ukumumatha amalunga awu-80 esikwaziyo futhi sibe namahhovisi abasebenzi besishayamthetho yilo sizathu-ke esenza sithi cha imali ayingamoshwa abantu bakithi bedinga iy'nsiza sikhuluma nawe nje kumanje silakonanda la khona okunenhlekelele khona imali azikho zokwakhela abantu izindlu kodwa umnyango weshayamthetho kufuna ukwakha indawo entsha ekubeni ikhona ekhona oLundi ingakho sithi e-Action SA sicela ukuthi abantu bakithi babe yingxenye yesinqumo esisithathayo kungabi kuphela iqembu zepolitiki ngoba idemokhrasi isebenza ngakho ukuthi abantu banikwe ithuba lokuyikhulumela so le petition siyicela abantu besho bafunani ibona ngoba siyabona ukuthi abantu abanikwa iqhaza lokubamba umbono wabo uzwakale sithi ke abe yingxenye yethu basitshele ukuthi ngempela ngempela lo mbono esinawo uyosebenza yini bafuna ke ukwenziweni bona ngoba yakho sine njengamanje kusuka eMaritzburg kuyiwe oLundi abantu ke banokuthi bethi hayi oLundi kude bese uyabusi kude kunobani ngoba vele amalunga eshamthetho aqhamuka ey'ndaweni ey'hlukene kodwa ayadrayiva aye eMaritzburg nasoLundi kanjalo bayodrayiva beye khona abanye bese bethi hhayi iMaritzburg ikwi-centre economic zone sithi-ke thina when you talk of rural development kubalulekile ukuthi namakhaya uhulumeni wethu lokhona wabantu abamnyama ake ubhekelele ukuthi namakhaya athuthuka ngamanye amazwi uma ukhuluma ngoLundi uzosho ukuthi iZululand yonke umnotho wawo uzokhula why kumele izone yomnotho kube yiMaritzburg nethe ukuphela kodwa emakhaya umnotho wakhona ungathuthuki yilezo zathu-ke zenza ukuthi sithi-ke njengamanje under current climate challenges now as country asinawo imali yokukhanda indawo entsha lo 6.8 billion rand okuthiwa uzofuneka ngekuthwala le ndawo yingakho sithi ke akiyo oLundi ngoba ikhona indawo public wealth yayi-maintaina every month isesimeni esihle esingasebenza akho sizathu sokuthi kumoshwe imali eMaritzburg ekubeni umnotho wethu ufadala ngawo umnotho.
Dubeni kukho wonke osukuchazile nokuthinta ke imali uma ke sifisa sene singase sifezeke lokho kuzokwenza muphi umehluko lokulokhu enikhala ngakho
kuyobe kusho ukuthi kokuqala nje isishayamthetho sobe sisaiva imali engapheka 11 million eyokwazi ukuthi i-challenge one delivery yabantu kuney'ndawo kwaZulu-Natal engenama-bridge kuney'kole kumanje othothi ziyaphephuka ayifikisiwe kuney'ngane ey'fundela ey'ndaweni ey'kole engenamawindi okusho ukuthi imali eningi iyokwazi ukuthi isize lapho ingabe sakhokhelwa ama-rent ngoba ngikhuluma nawe nje kunento ekuthiwa i-property mafia ekhona la kwaZulu-Natal iyona le imonopoli elwayo ukuthi ingasuka eMaritzburg ngoba uzobona phela ukuthi uma uhulumeni ukhipha imali engama-R150 million urente ama-property eMaritzburg nanokuthi uma ukhuluma nge-empowerment ne-freedom yezomnotho obani abaqhubele amandla omnotho uzobona-ke ukuthi ngampela there's no transformation kwe-economy ngoba la bantu aba-owna amabhilidi ivele abantu ababodwa akade bewa-owna vele khathi zobandlululo namanje during i-democracy ibona abasaqhubele amandla omnotho. Ingakho esithi ke ushintsho lungaba khona ukuthi uma usuka uya oLundi kuzokwenza ukuthi you inject i-economy yasoLundi nezweni as a whole, nanokuthi indawo yasemakhaya ihlala nkosi iZululand iyathuthuka nayiya phambili, nabantu abamnyama will start to participate on this mainstream economy. Kungabi ukuthi nje umnotho ubanjwa abantu abathize abasemaresburg kodwa abantu basemakhaya babenefithi kuwona. Ngamanye amazwi siyakholwa ukuthi lokho kuyokwenza ukuthi nesithombe sokushintsha amakhaya sisibone andawuhulumeni wentando yeningi. Kungabi ukuthi kuphela sithuthukisa indawo vele ekade sithuthukiswa vele before. Yingakho sithi ushintsho lobaningi kakhulu uma kiwa oLundi.
Dubeni, sibonga kakhulu ngesikhathi sakho endabeni namhlanje mina loyo bekuzwakela emncongo ebesixoxisana nayo ngosihlalo we action SA esifundazweni kwaZulu Natal.